sigira isa pakube pane chimwe chimwe bati chabuchabuda nacho mwari vanoziva zvavakati sigira isa pakube pane chimwe chimwe bati chabuchabuda nacho Kushatagana na pita piwa chadunziro iwo.